Getting in a ball. So hapa anaweza chomokea nyuma.
You think I didn't get it?
Wakitoka tunatoka. Kotini. Sasa koti gani?
Boy.
Wewe wana musika vele wana, mla tuinda pia sisi.
Hey, Asu. Hey.
Tutti.